nawajua, hapo nawajua, mimi si nawajua. Ama boxer mimi nawajua, ana bidii. Starendo mingi.
Keep the fire, you speak the sound of the words. Wow, whenever you reach that forest, man.